Hello?
Hey, yo, Alex. I need you to come over to the school lab at once.
Why?
Look, Jaiden says it's important, so just get over here, now.
Alright. So, what's so important that you need me here?
Hey, Ox. Good to see you. Anyways, I need you here because I wanted to show you guys something cool. The serum I made can make any inanimate object come to life. Let me show you.
Cool. So what happens if I throw this red bottle?
I don't know. Let's find out. I guess that answers our question.
Hey guys. Can I drink this?
Alex, no! Don't drink that!
Ooh. I'ma drink it. I'm head out.
Same.
Da 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 da